Icyo gikino muze cha theatre participative ni gikino twakoresheje kuva kera cyane cyane ubwa mbere na mbere mu byerekeye intwari bere twarabikoresheje mu 2005 turiko turigisha abakenyezi ingene buja mu matora ingene bogwanya amabi akorerwa abakenyezi hanyuma mu nyuma turabye ingene ibihe bigenda birahindagurika twarakoresheje icyo gikino mu gihe cyo kuraba ingene twafasha abantu n'itatura matati y'amatongo bidaciye mu nguvu aho niho twashoboye gushyiraho imigwi ibiri y'abakinnyi bamwe baba mu rumonge n'abakinnyi 10 nungaha ibujumbura muri quartier ya Kamenge turafisemwo abakinnyi 10 nyene abo rero bama bari ko barakina ibikino kubivanye n'inyigisho tugomba gutanga bivanye nico nibyo dushaka kwigisha rero ubu naho twasanze bikenewe yuko tubigisha kugerekeye ubutungane bukoreshwa mu bihugu bivuye mu ntambara kandi bunwanisha niho twaciye dufata abo bakinnyi bose uko ari 200 dufatanije hamwe n'ubayobora muri ibyo bikorwa turabigisha kunyigisho zerekeye ubwo butungane bunwanisha
for common ground.
Hey.
Theatre participative. Ninkenerwa.
Eh. Ubita ni kwita ni gisho nkora mutima. Acha cyane mu bivuye mu ruhagarara.
Neza cyane.
Eh, theatre participative.
Kandi theatre participative.
Eh.
Nakabirya. Kuko itandukanye.
Narandi ma theatre. Theatre participative. Iha kajyo. Twebwe bakinyi
n'abanyagihugu
ego ko kugira ngo dushikirize ivyumviro abakinyi ubwasi twebwe tuzana ivyumviro
hanyuma nabo bashobora kuronka kajyo ko gushikirize ivyumviro byabo
nuko tumaze imyaka 4 tubikora tugafasha abantu bonyene kubona amatati yabo ibyo byese bibabera bwa mbere na mbere icirore bakibonamo ibyo basanzwe babayemo amatati babayemo bonyene maze bonyene ku ngingo yabo bagashobora kumva ko bakwiye kuyatorera umuti imbere y'uko mbere baja no kwitwara mu butungane abayene igihugu bonyene barashobora gutorera umuti amatati yabo ni
igikino kirushije ibindi bikino na cyane cyane kubijanye n'igikino duheje gukina ku butungane bubereye mu bihugu bivuye mu ruhagarara benshi ntibari bazi yuko kuvuga ukuri ari uburenganzira bw'umuntu bw'umunyagihugu wese ntibari bazi yuko ari umwana ari ubukuze afise uburenganzira bwo kumenya kahise ku byabaye mu gihugu ciwe ibyo abanyagihugu barisanzura hamwe batwenga ahandi bafite umubabaro ku byo ariko barabona kuko nibyo barabayemo muri icyo gihe baraheza bakavuga bakisanzura bakavuga ikiri ku mutima iryo ni itandukanirizo ikomeye cyane
yatwe yacu itwigisha abana bacu icyari cyo ubutungane bubereye mu bihugu bivuye mu ruhagarara
research for common ground twigisha abakenyezi bo mu kibano ubutungane ubereye mu bihugu bivuye mu ruhagarara tubicishije mu nkino muri theatre participative
muri search for common ground itwigisha guhuza ibyiyumviro n'ugwaruka rwo mu kibano kubijanye n'ubutungane ubereye mu bihugu bivuye mu ruhagarara tubicishije muri theatre participative